Ngoku sizokunibonisa ukwenza iliter of light futhi sinibonise ukuba ifakelwa njani. Izinto ofuneka ube nazo: ibhotile eziyi-2, iziciko eziyi-2 ezigcwele yibleach, izinki, isilicone, isandpaper, isiciko i-2 liter yamanzi nekhalibhothi. Ezinye izinto ofuneka ube nazo yipen nerula, into yokusika izinki, ipliers, nezicrew eziyi-4, ne-rivers kunye ne-drill. Maka usike u-25x25cm wezinki, ulumke ungasikwa lezinki. Sebenzisa enye yebhotile, sika ihafu yayo, beka enye ihafu ezinkini, yisebenzise ukutreyisa isekile. Phinda uyibeke kwikhalibhothi uqhubekeke utreyise. Phinda uzobe enye isekile engu-1cm buncinci ngaphakathi kule inkulu. Sika le incinci isekile uyikhuphe. Thatha le isekile uyisikileyo uyibeke ezinkini utreyise. Sebenzisa into encinci yeplanga ukwazi ibambe izinki kakuhle. Sebenzisa i-chisel nehamile ukubetha ukhuphe le sekile esesiphakathini. Sika i-1cm zimigca wokugqiba uziqobe zijonge phezulu. Thatha ibhotile yesibini uyikhuhle esiphakathini ukwazi ibe rough. Faka isilicone kula ndawo uyikhuhlileyo. Faka ibhotile kumngxunya wezinki. Faka isilicone ikwazi ibambe ibhotile nezinki kakuhle. Galela iziciko ezimbini ezigcweleyo yibleach ebhotileni. Sebenzisa amanzi acocekileyo ukugcwalisa ibhotile. Sebenzisa isiciko ukuvala ibhotile futhi ugalele isilicone ukwazi ingaqheki lilanga. Sebenzisa esinye esikhulu isiciko ukuvala. Sika umngxunya erufini, galela isilicone ecaleni komngxunya futhi nakwizinki eli lisebhotileni. Faka ibhotile emngxunyeni.
Yiyo, uyambona umahluko?
Qiniseka ukuba ibambekile kakuhle. Drilla imingxunya A6 emacaleni ebhotile futhi usebenzise i-reverse ukuba iqine. Faka isilicone emacaleni ezinki ukwazi kungangeni amanzi. I-solar bottle light iready ke ngoku.